Nicole, mas desfazada. When I go see. When I go see. All right, mhlambe ngaphambi kokuthi ngiye lapho kuthi angidlule kunini ambokodo abantu besifazane abantu ababaleki ngicela nishaye izandla nalapho phezulu evyetini ishayele izandla kuleyirobhi yonke indawo kuthi angisho kuthiwa abantu besifazane ukusingwa ukubeletha kunzima kwahlula amadoda ingakho engakwazi jeke ngiyabavuma abantu besifazane kuthiwa-ke noma sesihambile sesisola ukudla esizokudla balipheka balenze kube ngathi linenyama libe limhlophe eqwaye izambane ungabenzani ngoba ukwazi ukuthi epheka ewasha ebebelethe nengane emhlane konke lokho ekwenza kanye kanye hawe makwa mina ngikhala ngayo mase ngijekwa yinsizo ehlane uma ngayincoma imbokodo ngathula ngithini ngoba noma sekubhedile kimi sekuthiwa uthula othulini yena esuke sembozile phansi etshalini I don't care noma ngangibiza endini abafazi madoda hloniphena amakhosikazi ney'ntokazi baphathisene kwey'ndlovukazi ngintshela kuke nje ngoba ngifuna nibazi ukuthi ubazi-ke abantu besifazane bafuthi badingani bamba nakho kumbalo ungabusasala badingana noma yini kodwa ungalibali phela ukubapha imali bese iphinde leyo abantu besifazane niyangidividiya ngoba ngisho nje lena niyobakhombisa emafonini masenifika madoda-ke lalelanikuzo bazi abantu besifazane ukuthi badingani ngicela nibambe nakho kumbalo ningabe nisasala badingane noma yini kodwa ungalibali phela ukubapha imali bese bese mayisegqokile bese uyamncoma ukuthi muhle sifane ungakhathani bese uyaqikelela futhi ukuthi inyembezi akayikhali ngoba ukhala izinyembezi wathola omunye ozomphatha kahle nawe indoda ngeke inyembezi ungayikhali I don't care noma ngingakubiza ngedule yamafazi madoda ahloniphene amakhosikazi neyintokazi baphathisane kwey'ndlovukazi ngintshela lokhu-ke nje ngoba ngifuna nikwazi siyabonga mpukose olright so njengamanje I'm about to introduce wemadoda uMichael Jackson wasemzansi omncane okhona ngenxa yokuthi uye esikoleni ekuseni sengithe ngicela bandla angene manje khona ezokwazi ukuthi ayolala abanye bathi ukuphela ithusi abanye bambiza amagama ahlukahlukene give it up for Imalathi Mpukose waza sisi iphi imicrofoni yesibili imagine sothole enye imike yazo sisi nayi imike yakho okay, 1, 2. Woo! Hi, Sisi! Uyaphila, Sisi, kunjani? Uyaphila, Sisi? Ngangakuzwa, Sisi, uyaphila, utshiwo nge-vibration, kunjani, Sisi? Uyaphila! Woo! Sisi, uphila ngempela, usisi, wesisi, ingane yenze njani? Iyalalela, Sisi! Ngikuhlekani sisi ngiyaxolisiwe sisi namhlanje sikhona and abantu bayakuthanda kakhulu buka baphethe amafoni lapha bathi bayakuthanda yipho nje ingoma oyithanda kakhulu wena sisi wena nkosi uyazi sisi uyakwazi ini kuwucula wena nkosi uyazi imi ukucula ubani qali wena nkosi uyazi ucula ngani umjumbo imali ma ucula wena nkosi uyazi uyasho yini ukuthi oyoyoyo uyasho yini phakathi akushiwo ubani ojwayele ukusho njalo umalum king noba uthini umalum king noba bayicula usho kanjani umalum king noba kanti kumele ayicule kanjani le ngoma kuqala khambi ngaphambi kokuthi bakudlalele kumele aqala ayicule kanjani awubafundise nabantu khona uyiculeke sisi icule bazokudlalela lapha ngemuva bazokudlalela niyamdlalela bafowethu mdlaleleni bafowethu mdlaleleni uzowucula ngempela usisi awuthi uphoza kancane awubaphozele bayakushutha sisi ushintshe iphoze futhi kasisi uyafuna ukushintsha iphoze or uyacela sisi oyingane ayishuthi uyafona niyamdlalela bafowethu lapha hayi ke cula-ke sisi bazokudlalela siyabona yonto enjani iculeke qale ngase sebenzi culeke cule waza sisi sifundise wena ngoya
Yeah.
sisivalelisa ubatshele futhi wena usuvela kanide usuwenza ama-advets akonide batshayele ney'nkulu izandla bafowethu usise valelisa-ke kumaafets akho ubonge kakhulu sesiyahamba sensana.